Imvelaphi yabantu bakwa Ndlovu. Imvelaphi yabantu bakwa Ndlovu. Ukufika kwabantu bakwa Ndlovu bafika ngesikhathi kusabusa inkosi uShaka. Umlando usitshela ukuthi inkosi uShaka yayihamba ihlasela izizwe ngezizwe azinqobe bese eyazihlanganisa zibe isizwe esisodwa. Umlando uthi ke wehluleka ukuhlanganisa amaZulu nabeSuthu. Wayeshaywa into eyodwa njalo uma efika entabeni kwakunenkungu, wabe eseqoqa amabutho akhe, wabanikeza umyalelo wokuthi uma ngase bathole noma oyedwa wabeSuthu abombamba, bangambulali bese bemletha kuye khona ezoke bambuze ukuthi iphi inyanga yabeSuthu. Uma kwenzeka amabutho ethola inyanga uqobo lwayo, ukhokhovula, bangalinge bambulale. Nangempela bamthola bandla umSuthu bathi ukumjezisa kancane waze wayoyikhomba inyanga yabeSuthu lapho yayichasha khona. Bayithola ke emgedeni, nyanga ihleli babuya nayo ke le nyanga. Igama lalo khokhovula kwakunguNdlovu phecelezi Ndlovu ngesiZulu, lo owayedidiyela amakhubalo anzima abeSuthu. Amabutho kaShaka ayengababoni Ndlovu abeSuthu uma sebesokhalweni impi isiphisele, kodwa abeSuthu babebabona bavele bame phezulu entabeni baginqe amatshe afe amabutho kaShaka. Umlando uthi inkosi uShaka wamthatha uNdlovu waya naye esigodlweni sakhe, wabe esethi akakhiphe lo muthi wenkungu, nempela wamnika uNdlovu umuthi wezinkungu. Kwahamba isikhathi uShaka wamuzamela intombi ngoba wayesefa uNdlovu umuzwa ngedwa, kuthiwa ke wamnikeza intombi eyayisikhulile. Umlando uthi le ntombi yayisikhulile ngethambo impela, futhi kukholakala ukuthi yayingakaze imthole umuntu wesilisa, kwakusoleka nokuthi ikhubazekile kancane. Intombi yahlala ke noNdlovu yaze yakhulelwa bathola ingane yomfana. Ahamba amabutho eseyobikela inkosi uShaka ukuthi uNdlovu usethole ingane. Inkosi yafike yathi, ninamanga utholdala kukhona lapho lingakhipha khona, yamangala inkosi ukuthi kukhona uthi olungaphuma la kulento esindala kanje. Igama lalengane kwagcinwa isiqanjwa ngayo igama elithi utholdala. Umlando uthi utholdala wakhulela endaweni yaseMalimede ngaphansi kwenkosana yakwaBiyela, umkhosana Biyela. Bakha lapho kuze kube imanje basatholakala abantu bakwaNdlovu. Abanye onDlovu bafudukela kwezinye izindawo zakwaZulu, abanye baze bafika bakha ethaleni enkandla. Abafika enkandla bafika sebeholwa inkosi uMpongo kaZingelwayo. Kuthiwa isizwe sakwaNdlovu kwakuyisizwe sasingezwani nomsindo kanye nezimpi. Bafika bakhelana ngokuthula nezinye izizwe ezazakhe khona enkandla. AbakwaNdlovu baqala bakhelana nesizwe sasemachunwini khona ethaleni. Ngalenkathi uShaka eshakazisa izizwe ngenhloso yokubumba isizwe esisodwa, ngaleyonkathi uMpongo kanye nabanye bakwaNdlovu babekhonza ilembe. Inkosi uMacingwane kaJama wasemachunwini kanye nenkosi uNgoza Mthembu benqaba ngoba bethi ngeke bakhonze umfana bona ngoba bawontanga benkosi usenzanga khona uyise wenkosi uShaka. Ukukhonza kwabakwaNdlovu bekhonza isilo uShaka kwabangela amazinyo abushelelezi esizweni samachunu. Inkosi uMacingwane yayithi uma ihlangene nesizwe sayo isitshele ukuthi inkosi uMpongo kaZingelwayo iyathakatha. Okuthe langalimbe inkosi uMacingwane wakhipha inqina wathi maliyozingela ingwe, leyo ngwe ibanjwe ngamabutho enkosi bese eyayibhila ngemithi enzima bese eyayithumela ingwe iyobulala inkosi uMpongo eyamfica elele, kwaba ukuduka kwakhe uMpongo. Ukubulawa kwenkosi uMpongo kanje kwasithukuthelisa kakhulu isilo uShaka besemzingela sifuna ukumbulala. Ngemuva kokubulawa kwenkosi uMpongo, isizwe sakwaNdlovu safuduka sayokwakha ngasemfuleni insuze ngaphansi kwentaba yaseQhudeni. Kunendawo lapho esafike sakhelana nesizwe saseMbo. Ngaleso sikhathi abaseMbo babeholwa uzihlandlo kaGcwaba Mkhize. Babehleli kahle, ukwakhelana kwabo kwakukuhle kakhulu, babelima, kusiselwana nangemfuyo. Lezizwe bezikhonzene kakhulu. Ukuzwana kwalezizwe kwathukuthelisa inkosi uDingane wabonakala eseyingozi kakhulu uzihlandlo kaGcwabe uMacingwana. UMacingwana wabe esehlasela isizwe saseMbo, sabe sesifuduka nabanye onDlovu baya enhlazuka, eRichmond eduze nomfula iLovu. Isizwe sakwaNdlovu sasesiholwa uNogwijela. Kwathi ukufika enhlazuka, uNogwijela waphinda wasuka waya kwaNogqaza emngeni. Umpongo ngenxa yamandla akhe nobuchule nobuhlakanipha wabe ebizwa ngoMandlezizwe. Bathi unguboya benyathi buyasonga bube busombuluka.